The lyrics is the popular, very popular song in Simhendramadhyamam, Rama Rama Gudasima, Lokabhi Rama Sita. So actually it's composed in Tukalai Aditalam, but I have composed this Pallavi, this is a Pallavi Sahityam, into a Pallavi in Khanda Triputa, Tukalai Khanda Triputa, Arayad, half Arayad.
Da 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 da
na 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 na
Yeah.